Ngicela
ungangeni kule channel iyaphethe indaba eyishisa igama lami nguVusi Mavuzana kwe channel ihamba phambili umkhanya kude TV bana weingane zakwethu ungizwe umfoka mchunu ke lapha weingane zakwethu usebonge kakhulu ke lapha weingane zakwethu epageini lakhe emva kokuthi inkampani ethengisa izimoto yakwa JAC lapha weingane zakwethu imhlomulise ngohlobo lweveni ke lapha weingane zakwethu ukuthi uzodedemuka ngayo ke abe yisibonelo esihle ke emphakathini nabantu bayithenge ke leya moto weingane zakwethu. Abantu abaningi ke weingane zakwethu ke bayivala imilomo ey'nkundleni zokuxhumana ngoba siyazi ukuthi abantu abaningi ngizwe siyazi ukuthi uhamba ama-case laphana abanye bayasho ukuthi ke laphana weingane zakwethu lokhu mhlawumbe kungagcine kumvalele nakubaxhasi ke laphana weingane zakwethu kodwa siyabona ke laphana ungizwe elokhu egqilaze njalo ke weingane zakwethu ushilo ukuthi ke kuyohlale kuzintuli emva kwebhasi futhi naye imisebenzi siyayibona emihle eyenzekela ungizwe ke laphana weingane zakwethu nangiyafisa ukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ugcinezele subscribe gcinezele nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta i-video enje.